Mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe, ngiyalibingelela sizwe senkosi, inkosi yohlanga. This is your commander in chief, the commander of the royal kingdom of Mthwakazi, inkosi uMzilikazi wesibili. Ngikhuluma lani namhlanje kumhla ka-28. Okokuqala, ngithanda ukulibonga kakhulu sizwe sonke endaweni zonke ngokuphakamela phezulu ngomlando wesizwe senu lobuzwe benu phakathi kokuhlupheka okukhulu kangaka. Lichithekile, lachithekana, ligcwele izindawo zonke. Umbiko lo uhambile, abantu baphakama ezindaweni eziningi. Ngiyazi ukuthi umsebenzi wakusasa liwukhangelele kakhulu. Ngithanda ukulibonga ngalokho. Ngicela ke ukulazisa lokho okuzalidanisa. Umsebenzi wakusasa sesikhangele sabona ukuthi kumele siwumise. Indlela ekhona phansi lapha ngalo msebenzi esikutholileyo ngendlela zethu esithola izinto yikuthi kulokuganga okukhulu okulungisiweyo ngamapholisa eZimbabwe. Bazabe bebambisana lengatsha zonke abazibiza ngokuthi ngeze security yaseZimbabwe. Bazimisele ukudubula abantu, ikakhulu mina lonkosikazi labanye abathile abaphethe amagama abo lamapicha abo, njalo bafuna ukuthi abanye babadobhe, abanye babanyamalalise izinto zona lezi esizaziyo ezegugurawundi baphezu kwazo. Kusobala ke ukuthi ukuzimisela kakukho ukuthi isizwe samaNdebele basibone sikhululekile, bafuna ukulwa. Pho thina kasisoze silwe. Mina umsebenzi lo uze kimi uvela kuJesu. Kazangatsho ukuthi ngilwe, ngikhulule abantu ngokulwa. Ngakho ke ngiyaxolisa zihlobo zami, ngiyaxolisa Mthwakazi omuhle. Umsebenzi wakusasa ngiyawuchitha, awuseyi kuba khona. Kodwa selisazi iqiniso ukuthi injongo yamangisi, injongo yamashona yikuthi sibuswe emashonaland kokuphela. Nxa sithi siyaphakama basibuse ngenkani, basichaye ngoba balamandla, balezikhali. Sizakuma ngoba indlela le esihambayo eyami, uNkulunkulu nguye ohamba phambili. Kangisoze ngenze lutho olunye, ngizalibikela ngesikhathi esifaneleyo uJesu esengiphile okokutsho lokokwenza. Nguye ongu-captain wethu, yena uzasilwela, asisoze sizilwele. Kodwa akusekhatshana ukuthi awenze umsebenzi wakhe ngendlela yakhe, awuphelelise. Ngiyakukholwa lokhu, njalo mina ngingumntanakhe, ukholo lwami lumi khona lapho. Omunye angacabanga okunye, indlela ziyachiyana, ababona ezinye indlela ezichiyeneyo ngeza ke ngibamise. Okokugcina ke zihlobo zami, Mthwakazi omuhle, ngithanda ukubika lolu daba kumakhumalo. Abantu bakokhumalo abathile lenduna yabo uhlanhla yamangwe le nkosi yabo uBulelani akulanto engibathathele yona akulanto futhi engiyifunayo kubo angaze ngibaluse ukuthi babe zinkosi ngoba mina kangila nto yabo engiphetheyo bakhululekile kumenza inkosi ngoba angaze ngibavimbe mina angaze ngibalele lutho angaze ngenze lutho angaze ngibone ukuthi kuyadingeka ukuthi babe bekhuluma ngami bengichothoza nxa bemkholela ukuthi uyinkosi bangenza imizamo yonke abayizamayo njengoba beyizama basebenzisane lalabo abasebenzisana labo bambeka abuse lapha abafuna ukuthi abuse khona abakwazi khona ukuthi kumele abuse mina ngisemsebenzini kaNkulunkulu owesizwe sikamthwakazi kumele sikhululeke kangisoze ngime futhi uJesu engangimisanga ngiyabonga mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe.